Kibir raad la culsahay, koy cidda, ya sirreysay.